Oh. Oh, sanibonani ma-Afrika, sanibonani, sanibonani, sanibonani. Ungezi umdade womculo. Uya intombazi emdabalaka samqoma ngoba simthanda imvuma avumane evunyukela seMelika ngoba ngishopha ama uyivumile. Umthetho kula lezi sizoba zamngena izulu mfana ukhahla kwesa induku. Uyakwazi ukuvika mfana ushaya inyama zolashobane. Mfana ushaya isangoma uzobhula phi usithela phezulu okwenyoni kuyobuya kuze emhlabeni kuyawufika phansi sekuziyiswa mbithi ekusibamba ithosa enkabunkulu sanqasha. Umathungo nomhle sengonyameni ofohlene nomhlota kaphuma ngamasango bese onakele nongenekeqe onakele senhloko nodozozela ngobambo namanye amakhosi amanye amakhosi etondozela ngamshisana yabani ngumzukulu noma cha mina ushakuza awu madoda kube njengophapho oluthi endlini wethu bananzi umzi buyidelile wonamakanye nakazithe kana amaphela kazithe omchuno asafa ngempi yamkhonto yofa ngempi yamadliso nabathakathi amakhuza khule njengengonyama ukhukho lomhlanganiso olahlamba zendwandwe eza ngobuso awu suka madoda amakhosi angethe emachunini nawo emanukele izinto ebengizingeze kodwa kaphetha ngephuma esiqibini kade bekuvalele udlokobhane ufukuhle amadoda umlilo othathe awusho ubuhanguhangu hawu madoda enganingibona enjinini nomnyama awungabe into ebazimo ngabe into ebangonyama umakhosi eguqile unjengethole nganiwazi kahle unjinini nomnyama okuyisona sile sanqoba ngesasantwana engani nina ngidabuka la kwaZulu kwalele maqamanye manje ukhona emadodini behle zikamenza umtebulo bafazi bakona umgabi betekula behle zemlovene bethi akakubusa kakubankosi kanye inyakaleza unethezeka umzukulwane uzalwa usenza nako uzalwa usenza nakhona owuyena owazala zibe intathu kwaZulu ngingumAfrika waseAfrika eseningizimu kwaZulu Natal ngithi now I would like to begin my speech of the day. Good evening, my fellow Africans. My fellow Africans, I mean to say, the vision and the mission of one continent, one country, one race must exist despite all the challenges we may face, even we may not accomplish it in our lifetime. But that vision must be alive and truly must be alive and continue to the next generation. Today, I'm addressing you, my fellow South Africans, as Ngizwe Mlado Mkhulu. Ngosuku olubalulekile lwabantu besifazane. Imbokodo. Imbokodo ma-Afrika. Nazi kahle ukuthi ngo-1956 oLilian Ngoyi omama uShalox Maxek bakwazi ukuthi bazabalaze nabo bonke abantu befazana abaningi kakhulu bazabalaza bahamba babheka le endaweni yasePitoli okuyikomkhulu lezwe laseNingizimu Afrika bawulwela amalungelo abantu besifazane balwela amalungelo ethu ngishoba sakuphathiswa amapasa bezokuthiwa Dombas. Ubandlululo lunzima kakhulu. Uzokhumbula ukuthi obandlululweni ziningi izinto ezazikhona okuhlanganisa khona indaba yokuthi mase kushaye u-6 noma u-9 noma u-7 akusafanele inhlobo unyakaze akusafanele inhlobo eke nihlangane noma neqisandla nabahlanu hou senivukela umbuso lapho wobandlululo ngaleso sikhathi akusafanele osegoli eze kwaZulu owazulu ayegoli osempumalanga ayeningizimu osenyakatho ayekuphi ekapa into enjengalezo nje ukukhombisa ukuthi ubandlululo lwakuyisitha somuntu omnyama sayisitha somuntu ongumAfrika esikhathi eside kakhulu manje-ke asikwazi ukungaqhambisi imbokodo nokubaluleka kwayo nokuthi imbokodo ikwazile ukuthi iqhakambise ukubaluleka kwethu njengama-Afrika ikakhulukazi umama uMakhumalo Zuma ongenye imbokodo ewunqophamlando ezweni lakithi lase-Afrika ma-Afrika mahle uzokhumbula ukuthi esengumveve uganile ekuganeni kwakhe okwazi ukuthi indoda yakhe iboshwe iyekhindini ma ifika indoda yakhe ekhindini engumveve engenayo umntwana ngisho owukhalo lwakhe amakhomana waboshwa ugidlihlekisa umuntu akaZuma eboshelwa ukuthi bazabalazela ukuthi kukhululwe lelizwe laseNingizimu Afrika uzokhumbula ukuthi eke emveni kwalokho ekuboshweni kwakhe umyeni wakhe waphinde futhi waya ekudingisweni wadingiswa kulelizwe lawuphuma namageba enkayishana enkulu kamezi yaphoza umlazi angameva badingiswa bahamba baya emazweni angaphandle laba bakhulela khona ey'ntabeni uzokhumbula ukuthi yilaphela awumsholozi afike khona engacabangi ukuthi ngisho lelizwe sawubuyela kulo owachamisela eke ey'tholeni zakhona zasemazulwini waphinde wabuya nemihlumulo yethu lapha eNingizimu Afrika okungoduduzile noduduzane abazalwa uyena uNcamalala abazalwa esemazweni angaphandle ethwele kanzima njengoba ibhuqwa ebizwa ngubaba kaduduzane manje-ke uMakhumalo uncoma kakhulu ekuthenini wakwazi ukuthi abe enye zembokodo ezakwazi ukuyibambishisa unfortunately uthe lapho ngabe enjoya khona ube ugogo nomkhulu umsholoza enjoya ube umkhulu waphinda indoda yakhe yaboshwa ngakho ngithi ngosuku labantu besifazane ngiyayiqhakambisa imbokodo engumakhumalo elama olileni kuye ngithi phambili abantu besifazane kubaluleke kakhulu ukuthi abantu besifazane balelizwe bayiqashe bayiqhakambise bazi ukuthi in future singojabula kakhulu ukuba nomongameli womuntu wesifazane wokuqala kulelizwe awuphunga namageba lo Oliver Tambo lo Mandela lo Peter Ngaseme lo langa libalele mafuzela umfuka Dube ngithi bavuka kumathabo uzokhumbula ukuthi ngonyaka ka-1994 ubaba uNelson Dokotela uholi Hlahla Mandela wenza okwajwayelekile umhlaba wonke jikelele yes made history wakwazi ukuyoma edlinzini likamongameli wokuqala kakhongolose ubaba ulanga libalele mafuzela Dube wafike wathi dear Mr. President, I am standing here before you to tell you that today South Africa is free. That was a very emotional moment, a very historical moment with the first democratic president that has served 27 years in jail. Lokho okwacacisa ngokusobala ukuthi inkululeko kulelizwe yayisho into enkulu kangakanani where the revolutionary and the revolution organization that was formed in 1912 yakwazi ukuthi lokho uyangiphazamisa nje manje uyabetulula uyangiphazamisa nje angisazi kwesizayo manje mntana wakho kwathi ngo-1912 usho ukuthi manje uphazamisa isihlakaniphi nje ingqondongqondo omdala ongaphazamiseki uyambona sengathi uthengiwe lo mfana into eyenzekile-ke ukuthi kwenzekile umlandweni wakithi ukuthi inhlangano yafoma ngo-1912 yaqeda 100 years uzokhumbula ukuthi zimbili izinto kulelizwe esezikwazi ukuhamba ibanga lizafika 100 years ibandla lakwaShembe lasungulwa umuntu omnyama u-Isaiah Shembe isitimela samaMpondo uMbombela uDuma Besaba basemhlabeni abasezulu bafezile idinga umana sidibene zongosonyama owasungula ibandla lamaNazaretha waphinde futhi kwaba uzoba yiqembu likakhongolose inhlangano kakhongolose kulona iqembu yinhlangano kakhongolose yasungulwa ngo-1912 yenyuka njalo yezahlashala tears ngisilwe ukuthi insukwini futhi bekuselebrate ukuhlangana ka 100 years kwe-SACP okuyintenteyo ukuthi izinto ezasungulwa abantu abamnyama ziyakhula ziyaphambili ma-Afrika-ke ngithi kini ngaleso sikhathi umongameli waqala wentando yeningi esebe 27 years today I'm set 27 years later of democracy the same group of people and the same one of them that have served as the president of this country is unfortunately in prison very unfortunately situation because we should be celebrating this 27 and another 27 but it's an unfortunate situation as all of us Africans that we are facing at the moment into balekile ke ukuthi ke ngakudala kwethu into engifuna ukuyiqhambisa ukuyiqhambisa ukuthi ekuboshweni kwami ngifuna ukuzonibonga nonke ma-Afrika aseNingizimu Afrika nawo wonke ase-Afrika jikelele even including African that are based in international abasuke bebalwa ngayo yonke indlela bathi cha ngeke sizoneseka ngeqhawe abako United States of America abantu abakwale emazweni angaphandle ko China everywhere in the world they have said not in our name umacingwane ubelwela amalungelo abesebenzisa ilungelo lakhe njengomuntu wase-Africa waseNingizimu wali exercise ngendlela right ngakho-ke elwela futhi i-freedom fighter ngakho-ke cha sikwazi ukuthula ekuboshweni kwakhe ngiyanibonga kakhulu ngibonga kakhulu zonke iy'nsizwa ney'ntombi amakholwa namabhinca ukusukuma kwenu ukuthi ningeseke ningeseke ngisendlini emnyama into ebuhlungu ngokuboshwa kwami ukuthi ngithe ma bengithatha ngiyinikelile ekuboshweni kwami ngayinikela ma-Afrika ngayinikela ngase maqeda kuyinikela ama-Afrika ngiyafika lapha kanti necala vele alikasungulwa nje ngangihujwa ngokujwele nje ubala hhayi ke lasebusungulwa ngoba sengikhona kwathiwa nansi inyoni isila okwakhambisa sokuyoxhaa kwathiwa ayingena inyoni kwathiwa ba hhayi ke seyibamba inyoni ngase ngigonge insimbi ngisuka eThekwini ngaze ngayofika ezweni lasePitoli kodwa ngithe ngisathile giwe ngey'nsimbi lapho cha abomthetho angifuni ukudla amandla abantu ey'ngane zabantu yisebenza ayizange zezimhlukumeze zenze umsebenzi wabo abantu bomthetho nami njengesiboshwa ngenza umsebenzi wokuthi ngicomply with all the rules and the regulation for a person that had been accused therefore ma-Afrika into yodwa nje engiphatheka kwabayenzile abantu bomthetho sebedlula nami bheka bashosholoza nje badlula nami badlula nje badlula impela esikhothe isikhothe ngisibuke nje ngithi mina wo bazongiqhinisela khona la esikhothe eduze phela manje esikhothe kuseduze engenasenkandla engifuthi kunomkhaya wami lapha enkandla okhona lapha esikhothe ngithi hawu yobe unkinathela nje bengibopha bodlule bengishiye nje isikhothe ewu bangithatha bangiqhinisela le komuhoro muhoro prison angazi kanjanjanyana kodwa engaphinde ngaboshwa khona ngaphinde ngazoboshwa ngapha eJohn Vorster so-ke manje-ke emlandweni woboshwa kwami ma-Africans ngiyabonga kakhulu kakhulu ukungeseka kwenu ngiphinde futhi ngincuse ukuthi nanoma ngabe ubani kule lizwe oyobhekana nenkinga efanayo elwela ukuba thina lo sikhumbe simnyama elwela futhi i-economy yethu asengangabazi ukuthi lowo muntu simeseke simesele futhi ngayo yonke indlela yingakho-ke ngithi-ke okunye-ke engifuna-ke ukuqhakambisa ma-Afrika ey'nsizweni nje-ke eke zingesisekile ngisho zomasikandi ezayipolitika amapolitika wonke amaqembu ahlukahlukene hawu madoda iy'nsizo zakomsinga zakonquthu zakonkandla hawu madoda hey ngiyabonga insizo zakini komaphumulo yonke indawo zasukuma zama inhlanga sezansi neNingizimu Afrika angikwazi ukubabala ngamagama nganza kwethu neyasi ukuthi bababhekile phela kuthi babuye bakha no pavement bona la abantu abangisekile manje bothi mangabe sebakhanda bengasabakhanda opavement bese kuthiwa ngani ungizwe wathi nanina nalikhalile ukuthi ubushiyo ngoba kulelizwe iqiniso alikho athi bafowethu niyazazi nina ngiyanibonga nabameli bami ngiyanibonga kakhulu mfokakhathi eke mfoka madlala mfoka mdlandla mfoka mdlandla ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga kakhulu eke ukuba nesibindi kwenu sokumela iqhawe lama-Afrika ngakho ke phinde futhi elungelweni eke le-freedom of speech imanje yacacisa ngokusobala ukuthi in Africa in South Africa umthetho uyasebenza ngakho ngithi ma-Afrika uhlonipheni umthetho niphinde futhi ninde isiqiniseko sokuthi aningabazi ngomthetho into engiyifundile ngisejele eyokuthi umthetho ukhona futhi uyasebenza kodwa inkinga yodwa abantu abasemandleni baye besebenzise ilungelo labo lokuba semandleni bese be-abusa leyo power ukubhuldoza abantu nokuphazamisa abantu abaphethe umthetho nabayingalo yomthetho ukufeza iy'nhloso zabo ngoba ke nabo bancenge ikhundla abanye babo bese bethunukala bengena kwi-chade yokuthi umthetho bengabe besawugcina ngendlela efanele which is very unfortunately for us as Africans, as South African people, that we face challenges that laws are break in Africa as a result of ukuthi abanye abantu bawusebenzisa ngendlela wrong. Ngakho ke ngithi imanje namajudge nabashushisi cha umthetho usekhona aqinisekise ukuthi siyahlonipha. Mangiqhubekela phambili futhi ngani zakwethu ngifuna uqinisekisa ningizwise kahle. Ngifuna ukubonga ukuthi indlela eningiseke ngayo ninonke eNingizimu Afrika nikhombisile uthande engithanda ngalo. Naze nasungula ngisho iflag elithizeni neqembu nayibhala ngayithiwa ngazi ukuthi ubani ayikhale bani freedom fighters. Ngifuna ukushintsha yodwa ema-Afrika. Uthando neyifiso eninazo ngami. Ngifuna ukucacisela ukuthi ngiyakubonga konke lokho. Kodwa unfortunately, I am not a politician and I don't have any ambition at the moment of pursuing a political career. Therefore, for one reason, to all challenges that we face in this country and to all situations that we should be solving in this country, we face with one problem. A black skin failed to unite. If we can unite and renovate what we have and use what is existing, there are so many political organizations that are useless out there. Because abantu basuke becabanga ukuthi ukuthandwa ngabantu kusho ukuthi ungavula iqembu nje lezepolitiki ube inkunzi basuke bathanda abantu basuke bathanda wena njengomholi basuke bengathandi yona ipolitiki ngakho ngithi mina ma-Afrika cha bobo iphutha elikhulu kakhulu ukuthi mina ngasungula iqembu lezepolitiki ngizoqhubeka ngibe umongameli woqaba ngibe umongameli wabampofu ngibe the voice of the voiceless people ngiphinde futhi above that ngithi the courage that I have lesisibinde enginasasone sokudlala esokukhuluma amaqiniso ngiyosebenzisa ngayo yonke indlela ukunikhulumela nina abantu abampofu abahluphekayo abangenamnotho 27 years later akho ngishwayeda umuntu ophela ngisho nje ama-conflicts nophela ngishimuva ngihlulwe naye muvite naye imithombo yenziwa haleluya ngihlulwe nje ngizihlule naye imithombo ngiphinde ngizohlulwa ngisho naye izinto ezimqoka kakhulu eziyi-daily life akekho umuntu omnyama oona isikhodla khona zenkampani esiphakela yonke into ekhona eNingizimu Afrika isinqashi ejele ayikho into engiyifunde ejele ukuthi enkulu njengesinkwa kodwa asisaplaya umuntu omnyama thina sibe besidla ejele sisaplaya abanye abantu ngakho-ke ma-Afrika ngakho-ke angikwazi ukuthi sisebenzise ithuba lokungahlangani siyinto eyodwa sibe yinto eyodwa bese mina ngilingizosukula iqembu lezepolitiki elizophelela emoyeni kukhona amaqili kukhona amaqola asebenzisa ngisho iy'mali yokuthi angene ey'khundleni ngakho ngithi mina ayikhali zikhale ziyakhala ma Afrika kodwa ikhaleli khona ukuthi eke iqembu lezipolitiki lisungule never but I will remain your leader eke and I will remain loyal to you ngoba ngifune umbrella angifune structure lokuthiwa ngiyasiphelwa lokuthiwa ngizoxoshwa mangisho ukuthi ngizoxoshwa eke I will make sure that I will remain absolutely and remain firm and be your leader and make sure ukuthi ukuba umholi wami ngiyokumela ngiphila noma ngasekho ngithi ke mina ilungelo i freedom of speech imanje ekushilo yathi I repeat I am not taking away your democratic right of freedom of speech ngakho ngithi cha wethu nani intshakithi out there in African continent out there in South African society ngithi mina if you don't rise up and act and use your democratic right of freedom of speech, the democratic right of economical freedom right now, you will be fooling yourself. Ngoba umthetho khona will protect you when other people are using that opportunity. We got a backlog of leadership in this country and we got a backlog and a blockhead leadership of this country ukuthi kusho ukuthi kubalekile ukuthi abantu abasha sibabone bengena ekhundleni ifisa ukuthi sengiphetha amaAfrika amahle ngichithi ngithi kini ngithi kini maAfrika ngiphatheke kabe kakhulu ukuzwa ukuthi unxamalala mshulozi ugedlehlekisa insizwa senkala emzabalazi wezo lesenengizimu Afrika yaphinde yazabalazela ukhululwa kwelizwe ngaphezu kwalokho yabo umongameli omnyama walelizwe ngithi ngihlukumezekile ngaphatheka kabi ngizokuthiwa usesibhedlela ngapho ngithi nxamalala mshulozi lapho khona mntana mama mntawo khokho bethu qhawela maAfrika lulama ngithi sonke maAfrika simthandazise awuhlungu siyintshana lelizwe we should learn something in the life of Mshonosi ngoba ngisho ngaphuma ejele the only thing emsalele kulelizwe zimbili ukufundisa thina njengabantu abasebasha ukuthi umhlaba unjani ubuholi bunjani izwe linjani bese ukuthi kwesibini ukukhulisa amazukulu ngakho ngithi impilo yakho ibaluleke ngamalala kuthina sonke singama-Afrika siyacela ukuthi ululame ngokushesha futhi maAfrika mthanda sini okanxamalala alulame ngokushesha ngakho-ke ngithi ngungizwe umlando wakwaMchunu inkulumo yami yanamhlanje ithi ngiyabonga kunina nonke ukungeseka kwenu futhi qhubekani lisebenzise ilungelo lwenu lokukhuluma eningakuzwa nokuchallenge izimo eningazizwa bese niziqiniseko sokuthi konke nikwenza aligned with umthetho njengoba sonke sikwenzile beku-aligned with umthetho ingakho nje sitholakale ukuthi asenze ngalutho injalo nje Afrika sengiphetha ngithi ngamza kwethu ubuhlungu engibuzwile ngiza la e-ofisini likamongameli eke wezwe eke lamabhinca nelabantu abahluphekayo ngihlukumezeke kakhulu uma ngizwa kuthiwa sekudlule insizwa emhlabeni kade ngiphuma nje emngcwabeni izolo kwinsizwa yakwaNxumalo eyilunga le-IFP eyincane futhi ephalamende likazwelonke ukuthi ayiseke emhlabeni ubuhlungu engibone kule mngcwabo buyasabisa ngiphinde futhi sengiyiswa ukuthi intsha yaseNingizimu Afrika enekusasa eligqamile abafana bamapiano lokuthoka omunye ubani lokhunjani umapurapura nomunye umfana bamhlabe babini ngamza kwethu abadumile kule nto yamapiano abaculela ukuthi-ke noma nesimoshele umsebenzi wethu lo lawo bafana nkulunkulu wami ngizwile ukuthi bakhincike nemoto bashona bonke abantu akade bebathathu lapho bebekhona lapho ngithi iNingizimu Afrika ama-artist ihlupheke njalo and frustration and stress bese mvimi walokho bekhinqaka nemoto abantu abayikusasa benyizwe akekho ngazi ukuthi ama piano right now in South Africa they are on top of the game and therefore we are set indeed with this strategy that we've lost young talent of this African continent. Unfortunately, I would like to send my condolences to the entire music industry of this country, as well as the showbiz industry. As poor as you are, as frustrated as you are, I am here. I will be your voice until they hear us. Mungameli, nawe, ndunankulu wezwe lakithi. Ngiyacela kanza kwethu nohlu lezinto ey'khona ey'khalazwa ngabantu ney'fiswa ngabantu. Angixabelela muntu, angilwi namuntu. Ngiyacela sihlangane abafana bethu, sengingibonile ungizwe mina. Ngiyabonga.